Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakombe kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke siza nendaba ke esikhutshwe iMorika Swallows malunga ke noGiven Tibet. UTibet nizamkhumbula baphulaphu bake yiplayer ke eyayilonwa iKaizer Chiefs ilona lapha kwiMorika Swallows idile isithi ke lomfana ke makahambe oncede sinyoni lo mfana ke baphulaphuli ke intetho yathi ke ngoJuni kulo nyaka ukumeka umfana omdala ubuye lapha kwiKaizer Chiefs. IMorika Swallows okanye ke isikhulu seMorika Swallows ke siyibeke yacaca sathi ke umfana kaTibet uyabuya phaa ngoJuni ubuye lapha kwiKaizer Chiefs. Sithi isikhulu seMorika Swallows flega ke simhloniphe uTibet ngoba umfana omdala naye ubonakala ongathi ke ufuna ubuyela back phaa kwiKaizer Chiefs. Uthi ke xa kuphinde umfana omdala esengeza intetho yakhe ke isikhulu seSwallows sithi ke futhi ke nesigqibo okanye ke nedili yabo neKaizer Chiefs fuleke bayihloniphe bangadeleli ngoba iKaizer Chiefs yabacacisela nje kakuhle yathi ke phaa ngoJuni xa kuvalwa isizini nomfana ke belibuyabuyela phaa kwiKaizer Chiefs. Bathi ke bazambuyisa ngoba ke banethemba lokubana iKaizer Chiefs basebenzisana nayo kakuhle kakhulu apha kwiplayers. Uthi ke lo mfana usesikhulu seMorika Swallows bazayihlonipha ke loo nto ukuba ke idili yabo neKaizer Chiefs futhi ke benethemba lokubana ke basazawuqhubeleka basebenzisane neKaizer Chiefs futhi ke neKaizer Chiefs isazoqhubeleke banceda apha ke ekubanikeni iplayers alawo ke ngamazwi ke aphuma apha kwisikhulu seSwallows futhi ke singaxabananga esithi umfana omdala ke phaa ngoJuni bathembisa uTibet uzobuyela phaa kwiKaizer Chiefs baphulaphuli. Niyabona ke ngokukwengeza kule ntetha baphulaphuli nditsho ndithi ke mna ke yabona iMorika Swallows neKaizer Chiefs akungoku zasebenzisana ke kubadlali, yinto yakudala ke le iKaizer Chiefs yayithi xa ibone uba iSwallows inzinyelwe iKaizer Chiefs ilowunele iSwallows abadlali. Ndiyayithanda ke le ntsebenziswana ke yezitim zimbini futhi kwengeza apha kuTibet njengoba uTibet baphulaphuli ebuyela phaa kuKaizer Chiefs ngoJuni loo nto iza kwengeza isikwadi ke seKaizer Chiefs siqina ngoba umfana omdala uvuthiwe futhi ke udlala kakuhle kakhulu phaa uyapha ngaphambili attacking midfielder baphulaphuli uzawutshaqinisa ngoba ngomnye kwabafana ke ababeka ibhola phantsi. Uyabona ke ngoku itshimithe amaphupha wabalandeli beKaizer Chiefs afezekiswe baphulaphuli. Okokugqibela ke ngoba baphulaphuli uTibet uyabuya phaa kuKaizer Chiefs ubuya phaa ngoJuni baphulaphuli. Ningake nanisho ukuba ke niva njani ke ngezi ndaba zikaTibet? Nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanuphathela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.